Oh, seve fello lanche, seve fello lanche, seve fello lanche.
Molweni, 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 sanibonani, ninjani, nikhuluma nomakhosi uMkhize. Ngiyabingelela bonke abalandeli bekhasi eBen Sangoma. Ngicela ukuthi namhlanje ngikhulume ngekhambi isihlahla ikhambi. Leli khambi leli lisiza kakhulu abantu abadala. Lisiza kakhulu abantu asebegugile ngabe isalukwazi noma ikhehla. Kuyenzeka ke nabantu abasha nabo baguliswe ilokho kusiza ekusizwa ileli khambi leli. Igama lakhona intshungu. Uma uphathwa ushukela noma uphaswa iBP leli khambi leli lo number 1 uyalithatha ulibilise uliphuze noma upheke ulidle libe imfino imfino yakho le abantu bakudala ke mebengabi neBP mebengabi noshukela mebengaphathwa amathambo mebengaphathwa amadolo ngoba mebezazi izihlahla ezibasizayo intshungu le uyakwazi ukuthi upheke isigwamba noma upheke uphuthu nemfino noma upheke imfino ejwayelekile bese uthatha le amaqabunga akhona uwafake kuleso sigwamba sakho bese uyahlanganisa intshungu iyasiza kakhulu kubantu abaphethwe ushukela neBP intshungu intshungu lena ukuthi uyibona kanjani ke iyakhula iyathandela kwezinye izihlahla iyathandela nje ihlahleni inyuka 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 inyuke isabalale kahle kahle yona ikanje kodwa manje njengoba ubona siyithola la isithandele kwesinye isihlahla intshungu intshungu intshungu
intshungu
ngiyabonga niqhubeke ni-subscribe ku-channel yami ngiyabonga kakhulu amen
sebefelo lwandle bayesa bafelo lwandle.